Wow. Chill Money Classic.
Nimekata tamaa, akili imekwama. Wote wanashangaa, furaha tena sina. Wote wanajua nakujali sana. Mbona nakata, inauma. Hatati anajua jinsi gani ninavyokupenda. Moyo unaugua, yangu dawa usijokaenda. Chile munde wanajua